Erica Sinclair Takuingwa, he kai tango whakaahua ahau, nau mai ki Taku Ao.